amashure yubatswe na UNICEF mciyumviro cyuko abanyeshure bagendana ubumuga bashobora kwigana n'abatagendana ubumuga kugira ngo biyumvemo koko yuko bariko bariga kandi babishoboye bigereranije n'abandi bakomeye batagendana ubumuga. Baraduhaye amashure mugabo hariho ibikoresho bimwe bimwe byo mu biro tudafise mugabo kandi tukiyumvira yuko mu gihe tuzoronka abana bagendana ubumuga bo kutabona ibikoresho byabo nka tablette cyangwa zijya papier yuko zoba intambamye gusomba hanyuma n'ibikoresho rero mfasha nyigisho kube kubijyanye n'abandi bana cyane cyane abatumva navyo ntavyo turaronka bikwiriye dufise ama guide ari harmonize nivyo vyonyene tumaze kuronka gushika ubu
turakenera yuko iyo shuri yoba ifise abantu bazi indimi zitandukanye no kuvuga language do signe kugira ngo bashobore kwigisha aba banyeshuri babagendana ubumuga bwo kutavuga
tukacha dusaba rero yuko boguma baba hafi aba abigisha bo nga kugira ngo babandanye babe bagume bari forme mu gihe cyose hanyuma bazokwakire atangorane abo bana bose bagendana ubumuga n'abatagendana ubumuga
ishure ryoca ligira agateka ngaha mu Burundi hanyuma ngaha mu Burundi rimaze kugira agateka no kuvuga abanyeshuri baho bariga hanyuma bakamenya hanyuma bakahereza mu makungu naho iryo shuri rigashikayo kugira ngo n'abandi baba bavuye mu makungu bakavuga bati vy'ukuri ngaha mu Burundi hari ishure ridakumira kandi ryiza